Dzuka banji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM. Programu ija yankhanga zaona. Muliko banji manjanjawidi. Amene mwa uzidwa kunena kuti mopange press conference. Amalawi kunja kuno ziriko gulu la ma activist lichalima kufilisidwa nchito ndi aboma la usidwa kunena kuti lipangise press briefing. We've come ready to turn you on. Kumbukira na Malawi lero part 3 June Amalawi first, the people's first. Akala aku uza mtundu wa Malawi pangani zingapo zimene akufuna kupanga press briefing chifukwa cha chimenechi azikulakula ku MCP mosogozedwa ndi mwana wa bwana naonso akufuna kupangisa press briefing cholinga afuna aopseze anthu ogwira ntchito ku immigration. Rimpopo ndi kovre ritajwa.
Ayi gaya. Nganga zaona ni nkhani zina mwene. Nganga zaona it. Kumasufuka mwene yet. Marisana mwene. Antanyo wet. Mutu mwene wana organiza. Nganga zaona mwene. Yo yae azona. Ini nganga zaona. Mitu ya yema utakuona kutu kutu. Zuchoke la kutu zukupita kutu.
Mawa wabwino Amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyua pa Rimpopo FM. Amalawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumamawa tabwera ndi siwiri zitatu kuti Amalawi tikudziwiseni kuti kodi kuchitika chani nanga sikuchitika ndi chani nanga kodi Amalawi tilowere kuti zonse zili pa Rimpopo FM monga dzulo tinakuwuzani kuti lero tikuwuzeni kuti kodi Amalawi tipange bwanji tonse kodi tilowere kuti lachina ilino. This is Comrade Ntanyua Rimpopo. Amalawi first lero alindi press briefing yao imene akupangira ku Clown Hotel mumzinda ucha wa Lilongwe ndipo nkhani zimene akufuna aka kambi kumene koko kuuza mtundu wa Malawi ndi nkhani za maufulu anthu human rights maufulu anthu komanso nkhani za chitetezo komanso nkhani za ndale komanso ulamuliro ndiyeno tikhale cheru a Malawi imene iyi ikhala live on TV. Ali mukuti banji tikuti zokambirana zimenezi zikhala live on TV sizokuti kujambula nkupanga mwakuti koma zikhala live sikuchitikira ku mzinda ucha wa Lilongwe ali makobira apeza kuti Malawi first ili ndi Amalawi ochuluka amene akuikonda angakhale so president wa ziko lino wayamba kuikonda Malawi first. Rimpopo FM ndi Comrade Ntanyua mukunena zoona comrade ndikuti president wa dziko la Malawi panopa wayambanso kuikonda Malawi first akunena kuti ndi bungwe lokhalo limene likuwauza Malawi zoona zake zenizeni ndiye inuyo muchedweranji ngati president wa dzikoyo wayamba kuikonda Malawi first ndiye inuyo. Yo way. Abambozikale ngoma. Abambozikale ngoma. Komanso mwana wa Bwana. Aniki komanso akalumo. Apeza manjanja widi ma activist kunena kuti awapangire press briefing ndicho linga choni na kuti aopyeze ogwira nchito ku immigration kulinga ti munthu ukuona kuti zinthu sizikuenda bwino olonkazi nyumba akuona kuti amunangawa aonjeza akachoka lachisano kubwera kwake ndira mulungu usiku kapena ndisao na lolemba akamaweruka kunchito nde nkazi asamazuzule izimene akuona zola kwikazo azingosiyang'ana nduna za MCP zikapanga zola kwika zikumathamangira kukatenga manjanja widwe aminewa kuti azapangira press conference kutelo kwa Malawi ndiramazo azilandira lero kapena mmawa inoyo khala ni phe muona press conference imene ipangisidwe ndi manjanja widi ena nkhani yake mwiona ikhala ili yotsutsana ndi immigrations zonse zatipeza pa Limpopo FM taonacho achitiola atatuma anthu kukapangisa press conference ndeleroso awaso atumaso anthu omwe aja amapangira achitiola aja ndomweoso akufunaso kuapangiraso kupangaso conference press conference yotumidwa ndi mwana wa Bwana komanso Ken Zikale Ngoma komanso a Brigadier Akalumo kunena kuti ayankhulire kufuna kwaopyeza ku immigration kunena kuti a immigration analumbira ntchito kodi tunthawi zina zolumbiraso khozozisiya inu simunalumbire kuti muzayendesa bwino dziko chikuchitika ndicha munalumbira tizayendesa dziko sitizaphwanya malamulo a dziko lero simukuatenga anthu kumayiko ena kuti azipita mkumakasaka kuphwanyatu malamuloso tu kumene kokoto amphamvu za president tizazichepesa mwazichepesa pano mphamvu za president zaposa za mkango Muli banji mai watu mai Kaliati mai Patricia Kaliati muliko ba tamvatu tsilomana misanthu kwa nkando kunena kuti ndichipani chokha cha UTM pamodzi ndi inu amene muuza sinthedera la nkando kodi mayi mwakhala m'maboma angati komanso kwa zaka zochuluka zingati nkando ikulephera kusintha kodi nkando ikasinthe chifukwa chonoti kwabwera UTM nthawi imene mmali ku UTF mmati mufuna musinthe nkando nthawi imene munali ku DPP mufuna kusintha nkando nthawi imene munali kwa kuti mufuna kusintha nkando kodi mwatenga anthu akwa nkando ophephera anthu aka nkando tasiyani amayiwa akula tatiyentiyesenso anthu ena ngati tikufuna mzimayi yang'anani kumene koko kuli azimayi ochuluka onena kuti mukhoza kugwira nawo ntchito sikuti mzimayi ndiyekhaa iyayi komanso panopa palibe munthu amene yanganame kuti koma UTM UTM ikuyenda limodzi ndi MCP alephera akunama kuti wapakaliyala samayimba belu okha anati ife tizayimba belu nthawi ino siyokumva mabosa Malawi nthawi ino tikufuna ife ndi boma limene lichipase chitukuko bridge ya pankando kuchokera 2016 mpaka pano palibe chikuchitika ndakuti akazalowa mboma mbomamo akhala kulowamo kwa nthawi yonseyi anali mboma momwe momomu lero afuna kutinamiza anthu akwa nkando chenjerani kumatong'ola kumayang'ana pasogolo CUTM usoiyayi awa a UTM anampanga chipongwe puni kalindo a UTM anampanga chipongwe puni kalindo puni kalindo galimoto yake itaochedwa anapasidwa galimoto ayutiemu gali motoyo anaisokoneza mundutu waocheredwa gali moto chifukwa chokuti UTM uyo ikapeseke mbomamo lero ndia kuti yai tufuna tikonze nkando okoza nkando alipo sino amai
City Samba is here on the
Mauena Amati Warren and Vitsiru Ama Fabo Solamze
Mufufuze Bino Bino ndimamva kuti ena ayamba kuimba pa pulpit pakati panopa nkumala nkula maona kuti iyayi chakwerai zamukanika pamene woso ali momwemo iyayi wola chilimayo simudziwa kuti wose awo yenda limodzi woyenda mchitsiru amamfa poso wa nzeru chipyera sitisamba lisiro ndiye masamba mwaiwala milandu loposedwa pajero kuti munhu abasonda lama iluyo ndiye muzikati ife koma takoma zidangochitika kuti ikhale tose alayansi koma achikulira taona kuti zakanika koma achilimayo ali bwino mbavayo woyenda ndi chitsiru amafa posowa nzeru kuloko kusowa nzeru kwanuko nkumene kuti apangisa kuti bzitsiru vokavoka viphatikizane woyenda chitsiru amafa posowa nzeru mulibe nzeru kodi kuona mmene anthu akufera mulibe nzeru kodi kuona mmene amini mangwa akusowera mzipatala mmene mafuta asowera mdziko muno mulibe nzeru kodi woyenda chitsiru amafa posowa nzeru anthu ambiri mbiri akungofa ifa zosalongosoka apa mwapangitsa tsopano kuchimwitsa zitumika mulungu kuti ena azinena kuti anthu oimbawa akulodza na okhaokha pamene tikukumbukira kuti munatenga ndalama kwa munthu anakuzani kuti mubweza mwazi woyenda mbitsiru amafa posowa zeru uchitsiru uposa apa Malawi udzavaliti Malawi Malawi udzavaliti kodi mukaona mmene inuyo mwekhala mukuvotera mbuyomu ndizoona mavuto timagumana nawo koma mudziwe kuti vote aliyense adavotera njoka iyi adathawa kavuto nkubala dzimavuto kuthawa kavuto nkubala dzimavuto ndino amalawi muzindibvetsetsa woyenda bzitsiru amafa posowa nzeru lero nkumaima poyera nkutandani awa ang'oma wokondedwa ndikuuzeni uchitsiru ukalukirana ukalulukirana wa uyu nkulumikizana ndi uyu wa uyu nkulumikizana ndi uyu uchitsiru wa umasanduka misala apa boma la penga la jita msala ilibe chonena cha nzeru chifukwa wayenda chitsiru amafa posowa nzeru alibe nzeru muri benzeru mmene anthu akuvutikira inu mmene anthu akuvutikira pakati panopa ndikuuzani kuti ndikulangula kuno ine ndikukasungu kumene anthu amaganizanga kuti ndiye kwawo pano ndakhala kuna kumene kuno kukasungu
ukwela musiki kabano
kilomita zichabe kuti kafike pamanda aloni gadama ine ndimakhala kukasungu west kwa mwase amene mukudziwako kulinga ndikuti pakati panopa ndipafupi kwambiri pali manda aloni gadama anthu amaona ngati unena kuti kasungu koma ndikuti wina wake atadzangoelekeza kunoku nkuyenda kapena adzabwere pano adzatipezeti kuyenda bau pano pa tredi palinga nkudzadena maona kuti koma chakwera akuyesetsa ngakhale anthu akumuda ngati atasadzachoke ndi miyala Wendo mbichiru ama afabo soa zeru Mulime nzeru kodi Nungamba pakati panopa Njina vajisoni Musa wa mpingo wina au anatokela kulwango huko kuenda maeseta kusaka ganyu atafika makombo maiwina wake mpakana walangula maone kuti bwanji chabwino olondi gaga nichakulimisa kufusa mese ndino abusa inu takatukuonani mukulalikira mmaliro takatukuonani mukulalikira mmisongano ndiye mese ndino abusa atsono ndijachiyani poti ngakhale ngakhale mamemba la mpingo wanga pakati panopa ena apita ku Zambia ukafuna zinchito
Kulira kwa Malawi, kulira kwa Malawi. Ndewina nkumatia hii kusinta presidenti. Si chintu janzeru yai. Tisa sinti presidenti. Amalawa ambira kulira. Amalawa ambiri akusowa kukwira. Utenga chikao cha kumama kuno Amalawi. Tonse. Amene tina pereka ndrama zatu zama passport. Akumzuzu. Tonse. Amene tina pereka ndrama zathu za mapasipoti kulirongwe kumangoji kuplantaya lachina irino tonse kuma office a immigrations tonse kuma office a ku immigration lachinai tikakhale kuma office a immigrations kumene kutikakhale limodzi ndi azathu a immigration pamene akulira kulirira ma office yao kuti panopa sakugwira zonchito akungokhala mulibe passport ina iliyonse imene kupangidwa ma passport akupangidwa kunyumba kwa anthu sima passport zikaperekedwa ndalama zikulowa mmatumba mwa anthu ndalama sizikupitaso kuboma ndela chinai lino tonsa ku Blantyre tikasongane ku Blantyre immigration akulirongwe tikakumane kulirongwe immigration akumzuzu tikakumane kumeneko monsemu azisogoleri Amalawi first azisogoleri Amalawi first akakhala aliso kumene kuku tieni tonse tikuti lachinai ma office a immigration sakugwira ntchito mpaka akalumo atatula pasudindo kapena mpaka president adziko atachosa ntchito akalumo sizikuyenderaso kuti ndi a brother iyi koma apumise dziko la Malawi likulephera kupita chitsogolo chifukwa talitenga dzikoli kuti lisendeselwa ndi apa chibale apa mbumba talitenga dziko la Malawi kukhala ngati kadera kamodzi kamuzikomo mpupufuma ndiko mreliponywa
Ngoli akulangula aboma limeneli zonse zimene akupangaza akuganiza kuti iwo apanga survive munjira iti akugenza kuti zvimene zvatandisa zvaona ngamapange angamaita nisanda kuIsrael kuzapanga zvopusa ngati zvimene akuganiza iwozo ndiposo zvogula maactivist kuti activist amene ali mbavha tibasi timukuti kumuziwa kuti maactivist amene ali bechirungamo ndiakuti ndiposo activist sangapangise kuti anthu atembenuke mitima pakali pano pamene ilenyasira dziko mmene ali nyasirira dziko atosa alliance amalai situkugawa masiti 2025 situkugawa masiti 2025 tikupanga zoteka kuti ndithu achanganya amene atonsa alliance amene wa asazatiyandikireso chinaposisidwe ndichakuye ndichilima ife tikuona kaya chilima timaonsa tilatinde kutoyela tinja ife amalai tili chiuchele michira tenene kuti pali zabwino apa kuti akatatu zose zichanati tipanga promise palibe tachimozi chimene achitapo anganya amenawo awawo ndiyenda ine ndintayi yonena kuti tigulizana Malawi 2025 tifuna kuti ndithu chipani ziwiri tonse alliance kaya asakaniza UTM ndi MCP koma ndithu azangopeza mavoti wavoti azikazi awo basi koma mmalawi azayesesa kuti ndithu asazayandikireso kupanga tiki zauchisinu za zipani zimenezi inu amene munavotira tonse alliance shame on you mwaika anthu mmavuto anthu amene sanapange nawo zimene mmapanga inu anthu amaonekira kuti awawo asaziwakangife makani to ndili mitu tatu toumati anthu amanena atizo kulephera kwa anthu amene ndikusaziwa lero boma tinangolipereka zimene tinachita ife Malawi takuluakulu palibeso ziko limene anachitapo akati democracy ndikuti kuli kutana ndi ulamuliro wachipani chimozi ife tinathana nawo amalai tinapusa jordan tinapusisidwa ndi chilima ndi chakwera mpakananso kuchibwezeresanso chipani chausamunda nkuti basi ife tikufuna tibwerenso kuchipani chimozi akuluakulu palibe amene anachita mistake imene ija ndiye ino ndi nthawi yoti amalai tidzuke never ever repeat same mistake again tatiye tidzuke tatiye tigwirane manja amene munavotera tonse alliance inuyo mosatira chilima muganiza kuti chilima zimenamakuuzanizanizoona lero mwaona nokha kuti chilima wakupikisani kumoto mkama mwang'ona ndiye muli pambuyonso kusatiranso zomwezo tatiye ntaganizira ana athu amene ali kusukulu ndi ana athu amene asanapite kusukulu kuti anawo azakula ndisogolo tizauza history yabwino dziko tinalipelekatu ili tatiyene ndithu tilibwezeleso kumalo kwake tatiye tisapusisidwese chaka cha mawu kupusisidwaso ndi tonse alliance mapasipoti amene amanena chakuti mapasipoti muza kugula 14,000 lero ndi 50,000 pasipoti yakonso kulibeso ndi ya feki pasipoti ikupangidwa print ku nyumba ya munthu munayamba mwamva ziko lakutiko li pasipoti ikupangidwa ku nyumba ya munthu osati ku migration activist amene akubwera poyera kuyankhulira Malawi wina aliyese amene akuzuzula za boma mmene likupangira nkhanza ameneyo akusakidwa amangidwe yonseyoti akumusaka ndi ndrama za ife ya misongo yathu amalai tatiye mtiteteze ziko lathu tatiye mtiteteze ziko lathu amalawi tisalizile ziko lathu ngati kuti achakwera ndi amene anatibereka ifeyo ifeyo sitinaberekedwe ndi chakwera ndi chilima iyayi zoona tizingomvera basi deile basi kumangolile chakwera izi chilima izi chakwera izi deile akuluakulu osa palibeso chiso osangalala kuti lero tasangalala boma lapanga mwakuti
mwalephera kuyenesa dziko ino anthu akuzunzika mwangananena paja pa Daniel chapter 5 verse 25 kuli ufumu wanu watha chapter 5 verse 25 kuli ufumu wanu watha
kubunda kuno kumitundu koma chikhalidwe chimene chikuchitikachi palibeso amene awa ifeyo fans kuno ku even nthawi 2020 anthu asanagone zinyumba adakhala kugada mavoti pa primary points anthu sezikazawo magonda zikazawo ugada mavoti kukonda chakwera kuti amene makonda chakwera kwa panopo kuti aliyesa kulira kunoko ndi wevi ni mafuera raka kura jitike li loli ola li loli kuta ale loda kajitite wano kolo kwa li safuri aja kwa la jagugwa ndi mafuri minange beza kwenye kumuro kwa kumulisa ntu afingi nguna kwa kumulisa mizimu ya ntambiri ndi wano jamu nungu mungu ila kwa mbiri bale chimo ni minange jitake kwa jaya kusela kupaka ya guru ndi kupaka umobe niku ujolo mene ku ndiwa muda mwana tijambiri ila nkumani kwa ni mtuwa bempira mati ndi mbusa ndijani abana amino jasi busa abana busa waka mwina sinu za busa waka ndo kungwa mbebe na sara ni kumwina sinu ziwa busa waka ndo utikani kwa mkuro hili nisa mkosi uribe na kura ama nja nisa mkosi kwa nama mbongi mkuro abana mwicho kure mwiba mwina mwicho ifirma jeza rinuwa nda ma MP ya mwina kongiri siwa kumanina kure agema nda siribino ndipo vhone pagruva vadatikambe zama akula kongresa tano kuti aku magemu iyi kuti ngadutse momo koma so kudutse momo umwene njira ina yake mayi ngadutse koma zilo zavura achekwelawa akumutsa chibone cha kongresa pasi ndipo wina ratza bwera kanti mtundu wanje ratana kuti achione chopa mukosi pati chibwera sombomo chibone muri abale ndadavira ra magwada ari mabebesta kudai Uzi wanja wanga siti ya gari chichincho izi nchichi nyungu kongresi chancha ni zimukuri Hata kubila chukilao Kuma chukilao sa kumulisa ndru Kwa usharu Ndiwa su polisi ntu unu Kwa usa kumala kuna mena la mwenye ku Chukile jonde it's over ndiwa mtuwa ipa kwa mbira meno jai Kwa zamani ina magula ame MP amene firma kumana kuna bena kula kula kongresi Kuma wakamba kule amene uiwa awata chukile ndiwa chukile ajisana kundi jibana cha kongresi pati Lende buwe na kama mkweza yu kongresi pati bena kama mkweza kule Kwa mtamina adipa doko mtu nditu Pena kuru mtamina ama kinesa nditu mtu mwagema nditu mulu mtu nditu Pena mwini nzelu nditu Oruka ndrama za ndrama nda zinazaka ndrama zisi ya lukata kakako Mkwana churunga mkwana kuru mwakuru kwa dizi Izi zi utandi zazi Pasa mkwana faire ya wabena kuru mwakuru majire nindi sauzandi Pena wani sauzandi hae Hali ya saba mwakuru nshiro Sura afuna kuru nchukula ngaba za angamba za ndrama Kwa mwakurizi mwakuru njiza Forileza efeni maringa ndrama Forileza umaringa ndrama zicho Mwabia kero ndrama forileza sana bwili Ambiri kumetulu ale becha ndrama zizambili mbiri mwama Azirangiza ringa ndrama zopita kuboma Upanga skani zora forileza bwili Ambiri forileza sana ndrama Ndrama zile rengedo zile rengedo Boma utuali ila ndrama Forezo tu mavira mwaka kukula forezo kumaba Tandwa mbotu ya ndrama Kuviri iso mwaka kujari forezo abu ya Mate mezi mwezi ndi hafu Forezo
Aboma ndino okuba Mufune msafune ndino antu okuba Ndipo mboni nda Malawi Nikuti boma limene tili nalo ndino okuba Munabera andu ndrama za fetreza mpaka lero simuna ime ndikulengeza kunena kuti izi zinale pereka chifukwa cha zakuti zakuti munatenga ndrama ndikutrolera ntumba mpaka lero amalawa ambira kuda ndaulani munatenga tsoka
Boni gulira amalawi sikukumbeka kabena mpando wa goma mwapeza zonse zosowa ndikuja maguma Kodi yanga nditaka ponya kwa inu Kodi mumpati tikulowera kukenani Kapena kari moro la kwa jayala Tibwelele kuingu kuto Usa hile Malawi we Tikulina titafota Ilibontawi kubwe Ntola Malawi we Gatitiri kuno nikukenani Aikenani niyo awa Mwina siti na fike kasuchira Tibwele Tibe, zinjuza vuta tikolo Sera pansi chifuwa chako vigo mkutero wana Anga mati ya kukwela wa Ama chokera nsoku wa Amerika Kwaji sinu noma ye Mukati COVID tulipe Ango tawa sisa nko Anga lero chachitika chako
Pamene ndikutuluka Amalawi programu yankhanga zaona ndikufuna ndikuzeni kunena kuti Amalawi first akalali kuja kunkhota kota posachedwa apa kukapanga zionesero kumene kukunkhota kota ku pali mbale wathu wina amene anaphedwa ndipo a police munthuyi anamtulusa Rimpopo FM itasakasaka ndikupanga kafukufuku aosi apankhota kota nda amene analandira ndalama kuchoka kwa munthu amene anaphayo kuti munthuyi atulusidwe zose tazidziwa aosi akungota kota tikutchulani dzina lanu kuti amalawi adziwe kuti kodi officer in charge wakungota kota ndi ndani munadya ndrama pa imfa ya munthu ina kufuna kuteteza wokuphayo ndi Malawi first ikubwera kungota kota kukalilira limodzi ma demonstration amene wawa tikukalilira limodzi imfa ya mbale watu ndi aini yake amunthuyo tukalira limodzi tikufuna ku police mukatuuze zona zenizeni kunena kuti kodi mbale watu anafai yeye analibe ufulu nkota kota konzekani tikubwera kumeneko tikamachoka kunkota kota tikupita kukasungu kumene kutu atibweresera kunyama zimene zikuasokoneza anthu nyama zimene zisibwerere kumene anakazitenga kuma game reserve ena osati zisasokoneza anthu tikhala tiri kwachulu kukasungu amalawi akufuna kwabwino tithandize Malawi first kuti ma demonstration amenewa achitike ndipo manamba la ake ndomwe achatumizani ndrama zanu kwa a GJ Makoa a Malawi first kuti mtandize ngati mulibe manambala amenewo tikupembana Malawi tipezeni tikupaseni manambala otumizira ndrama zimene zipa Rimpopo FM munali ndine Comrade Mtanyiwa tikumaneso muzigawo zinazo nkhani ndiwonena kuti lachina lino shut down